leswaku wani rhandza
ina ka papa
swi vulitseri leswaku wani rhandza
ina ka papa
tiselo hambi swi tika
ta tiselo
tiselo hambi swi tika
ta tiselo
a hi tisele hambi swi vava
ta tiselo
a hi tisele hambi swi vava
ta tiselo
ava wani va na mona na hina ava hi navelele swinene swilo Aba wani bana mona na hina aba hina beleli zinene zwilo vajeleza
vajeleza kunene vajeleza nuna wango 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 vajeleza kunene vajeleza nuna wango
Baba.